Anyabiaga tips and things. Izu Aniocha Osimiri. Oge anyị jewehelu n'ife gbasịrị ndị Aniocha na ndị Osimiri. N'ife na-emesịrị na Aniocha Osimiri. Na-ewehelu nụ maka ọdịnanị ndị Aniocha na Osimiri. Afa mbụ nkete Nwakogo Nwezi mmadụ. Na-ewetelu nụ ozi a na mgbasa ozi Delta Steeti a na-akpọ Voice of Delta. 97.9 FM na Saba National Noir. Anyị ga-anọbe si na ọklọkụ ise na mbilibọ wee bịa na ọklọkụ isii na mbilibọ na-ata ịta na-akpa nkata gbasịrị ndị Aniocha na ndị Osimiri National Noir. Unu nọnyere anyị na izu Aniocha Osimiri tata. O nwe onye mụ na anọbe. O nwe ada anyị a mụ na anọbe. Obi dị m anwụlị na tata. Onwe bụ ndị na-alaịkị zọkwa ọdịnala. Ofu onye n'ime wee nọchiri mbe tata. Ada anyị nọ afa onye mụ na anọbe bụ Miss bụ Nwakaego Mercy Emodi. Nwakaego Mercy Emodi ezigbo afa nọ na Nwakaego ezigbo afa. Si Chukwu ga-agọzi ka esi bịa na ala anyị tata. Ya bụ ada anyị amụ na anọbe bụ Mercy Nwakaego bụ onye ọ bụ nọ malife gbasịrị akwa afọ akwa anyị na-eyi anyị ji eme ife gbasịrị ọdịnala. Ụfọdụ asị na ọ bụ akwa ọcha, ụfọdụ akpụa akwa olulu, ụfọdụ asị na ọ otu ogwu. Mana tata anyị ga-amalifu a na-akpụa ka obodo dị iche iche. M ga-agwa onye ifu a na-akpụa n'obodo m bụ Iselukwu. Ọ ga-agwa onye ifu a akpụa n'obodo ebe Buluku. Ndị ọzọ ga-akpọkwa anyị n'omesia, ọ ga-agwakwa anyị ifu a na-akpụa n'obodo wee dị iche iche ka anyị malifu a na-akpọda ya bụ akwa. Maka ya bụ akwa amakazị, ọ ma mma mụ na Kefu na ya bụ akwa na be anyị na ya na-agbasa ya bụ ozi. Ya bụ akwa bụ amakwa afọ mma. Nna asị unu ncha nnụa nnụa nọ. Si Chukwu gọzie unu onye ọbụla nke onye eri ya wee kwee na anyasị a. Nna asị kenye nọ be anyị na ege anyị ntị ọkpọkpa nụ. Igboho nọ na-egekwa anyị ntị n'ụnọ. Na-asị unu ọmụọkwa nụ. Na-asị unu ụmụakụ ụmụakụ nọ. Onye na nzele nke onye eri ya wee na anyasị a. Na-asị unu nnụa. Unu gekwa anyị ntị n'ife anyị ga-ekwu tata. Na ya bụ nzukọ anyị tata bụ izu a n'Ọcha Osimiri. Onye mụ na anọbe, hapụkwa ife a na-eme n'Ubuluku tata. Wa na-agba ine, wa na-agba ine tata n'Ubuluku. Ọbịa sị ka ọbịa nọnyere m tata. Sụọ anyị wee kwukwa ya bụ ife gbasara akwa anyị. Anyị o ife jizikwa dị mma bụ na ife anyị na-ekuzikwa tata. Nwa nchaa bụ ọdịnanị a. Ada anyị na-asị nụ, ka ikunu erida n'obodo unu sịa, ka ikunu ọ ekene gị n'onwe. Unu bụ ndị afọ a. Anyị n'onwe anyị, mụ n'onwe m bụ Oji Ogwu. Ya bụ dabasị anọ. Ndị anyị, ndị be anyị nụ anụ. Anya ebido gaa n'onwe ife bụghị anyị tata na izu a n'Ọcha Osimiri. Ife bụghị anyị bụ maka akwa anyị na-eyi gbasịrị anyị ji emesi ife na n'Ọcha Osimiri. Ka ịnụ a n'iyo ife anyị ụmụ akwa anyị na-eyikarị. Nke izizi bụ na m ga-achọ ka mmalika ife a na-akpọ akwa iyi funu ya bụ akwa mụ n'onwe iyi ya bụ akwa ka ịkwa na-akpọ a n'obodo ukwu.
Ịbacha n'obodo, ife a na-akpọ bụ akwa ọcha. Maka na ọ dị ọcha, ị na-ahụ na onwunu ọcha, sọ akwa ọcha ka a kpọ n'obodo.
Akwọcha kunu akwọ.
Agụ ndị obodo akpọ akwa ọcha.
M na-anụfu ya bụ ife akwọcha akwọcha. Mana mmanye, oge m na-agbafu na-eso, ife na-anụ ndị mụ nne na-akpọ a, ndị Iselukwu na-akpọkarị a bụ akwa olulu, ya kwa na-akpọ a, akwa olulu. Njụmawa ka ime wa ji akpọ akwa olulu, wa sị na ọ bụ olulu kwa ji emebe ya bụ akwa. Abazawa ni nkunu dị fụ iche. Ndị mmadụ sikwa na ụfọdụ obodo ịbịa na Ibuzọ, ọ dị ka nnufe ndị mmadụ na-asị na ọ bụ otu ogwu. So Buluku ifeọnụ na-akpọ a bụ akwa ọcha. Wadị akpọ akwa olulu.
A na-akpọ akwa olulu, mana ịkpọkwa akwa olulu ọjà na njọ, maka na olulu wee jupụkwa ya bụ akwa.
Ya bụ olulu bụ cotton.
Olulu bụ cotton.
Ya kwa ji akpa.
Ya kwa ji akpa.
Ya mee, ọ ga-abụ ya mee wa ji akpọkwa
akwa olulu. Olulu. So ịkpọ na akwa olulu akpọ jana. Maka oge adị te wepụ olulu nwekwa esi atọ a. Oge anyị ga-etede kọchara dance egwu ọdịnala ka anyị na o nwekwa esi amụ ife e ji atọ olulu anyị ga-ete egwu. Sị anyị sobego, Anye so be no lulu bolo kai jiso na mpongo bolo kai jiso. Ashanga mungwa kanwe la samaba na kanwe la samaba noko. Oda yenye yo oda yenye. So lulu fo waja to lulu kai jeme me ya bo egu. Kwa se no bo bako lulu mwa mako lulu kwa se kwa shaya wako cha.
Alors si né on faut na il faut aller dans les soirées non et à n'importe quel moment des musiciens dans le ciné donc un gars chez Malik qui pourrait dire si y a pas quoi à quoi lulu à quoi chan les messi na à n'y a que aussi mais qui lui aussi na ouais dire si les messi mais qui parle moins que ben aussi né car voici même il fait allô n'y a pas na moins mais qui passe là bas quoi lulu qui pourrait dire si on est bien na à n'y a que aussi mais
je me suis né au moment du dîner à Basho.
Je vais vous donner un bête.
Yejele inesuwa na oroki chwe pa kosha mwa o yejele akwacha na chuku luani ifoma akwacha dije mana ya wo ife dije do muni fi gejije ni abo akwacha
ya wo fodo chiku pa wanu nuka
ye kula ye chuku
sha ya bo abu na so de na na iso
abu na na so de na na baga nuka
okay afuga mama ka won onyi seluku mfuga afabu clive emefien emefie onyi seluku onwo goji chiku pa ya nwa ya na unye. No mwancha ka ibu mwa wa papo ha wa kupu he no no ka o yikwa ya bo mwancha kwa ya ba
ya
ku lulu ba
akwa di che do akwa di che di si tuku da lo obi akwa ocha obi si bi ocha ki si jili ya ba akwa ocha bi afu me me bi bi ko si ade do nwe je machine ni ya to wa ni ye ki lu kwa no bola ijuku ni ozu no bolo ehe mama bu kone ka akwa je ndu eje itwi ni ozu ye je la akwa ocha mama kwa ni itwi ni ozu nku etekwa no ozu di che na nke na ije ba ni ni ozu. Ojuru ohunzo kwa mma adiche ipocha di kposho ejigeze bazia keta ni je na akwazo di style di siche ni je ohunzo na okuzia so ma kwa kocha
ya bo fashion
fashion o bazia gende fashion ba kocha
na mo sinde o nwe fiku isi na waje na ememe iniozu ya bo nkwa imale fiku lozu ya bo nkwa je kulozu di iche na nke weyi ya ki jana kwa
ya so ma kwa wan ibia na obulo mana ibo ndu obulo mo ya bo akwocha ohunma
lo ye ba no no
ai bo ndu nwe na ene. Ah, when they are pan of Bolea, yeah. Bolo cotton, yeah, Wolulu, can I go Lulu? Why would you move Lulu? Where they are
pan? Can I have my pan? I'm busy. Ndiyeze uke ndi chichichi na ndiyeze uwe ye. Oga ime lukwa ndi selukumi ini uzi uka gane. Mfuna umunye ubienyi. Ubienduka yako uyi. Uyi kwa uwe mbwa abu ine ni seluku. Uwa ijuzi siya uwe jisi ya na abasi.
Ndezi kwa ikolo bea. Mwini ikolo bea japa siya fi inu na ni ketani. Mwazi ya maje
mwa di bichari siya
gaya up and down. Nijia ni melisi
mwagaya. Wala mfukwa. Uwa afuka kwa mibu. Umwaga uwa mfu kukwa kwa trouser. Kwa up and down, dia we se kwa foto. Dia le kekwe kikwe.
Kekwe kule yandika ke mwandu kwa pasina lumu kim. E yako jumdule onko kenka, yonga bo jide kenka jenke ni jenke. Kwa wano kwa pasina ya kenka yibia. Kwa sinu wako chavu na yeso ne umu, ike sini joko unu kwa kike. Mani jila hu ya kuja kwa se, eni boye nwane. Maka wako choji.
And the mune we mne joka, ne Iglesia Katolika kandeje. Mpuha, onwe fada anya ufoge. Fada chukwedo ogondo my parish obia babia obuna akwa nde fada oji aba kwocha we kwa ba muka kwa cultural sunday wa muka waje lo he ordinary di chiche ndi madu yikwa ya ba ku olulu anini iye ya no nwe yikwe ya ko ji kwa akwa nde fada obada basia obosia
ka ndu maru made no obuna so ilo mmo ku eje na kwocha akwoti eje mi fo obune diki bia mo na ai na eme august meeting maka august meeting kwa akwa benine ndi obula kwa obioma. If you are on Soka, where game, Miss Fawn, not for Chapel Gage, if there's a monk and a muba, or you have an edition for Chap. So we fled your fledged up or chimney is shaking.
Okay, now, no. And obunam amfuzokwa na oge ndi politicians ndi acho kwachi disi chiche igapo ha ufodo ge fukwa wa no abia imemefu na akpo campaign we yikwa ya bwa kwacha ufwa kululu ufulu odabase unlo oge onye achi anyi bu governor senator dr Ifeanyi Okowa ogoji choi gbaso azu ndi a nioma na si na ya bu onye wa wepu he ko chizokwa ko chi ozo ubosi opu ha wa si ko na ya kwacho okekwen ya bwa kwacha munye ekekwen ya bwa kwacha ana evu kwa oge ndi biakwa ni si no achi bu president na gabia sa sababu oge fu mwancha akwacha akwacha egosi na izigwa akwa ka ya bwa akwa awu na obu na so ife gbasere ife gbasile ndi ani ocha na ndi osimiri ka wa si ebie nu ma ife mesi na ani ocha osimiri oge gaga anyi ku maka iwaji anyi ku maka oji kuwa maka pele kuwa maka mkpo de isu asusu anyi tata ife anyi ekubu maka akwa olulu ufodo akpokwa akwa ocha ya ka anyi eku tata funi na oge nite na aka sikita oge atoku nu na akpo anyi na ekwenti unu akpo anyi na ekwenti kuzikwa ifunu mare gbasebe maka ya bu akwolulu akwocha gwanyi obu ifunu na ajo ajojo do unu liki juanyi nekwenti bobo obuzikwa na ife oguni ga tukwasi ife kwe ni kwe ife gbasala ne maizukwa igwanyi ka ndi madu nu kwa maizukwa ife gbasala ya bu akwa kita anyi ga ku maka kawasi kwasi yida ya bu akwa ibufuni ka ufodo biafu we ikeyeye wa atua tie na ubue ụfọdụ etinye n'aka nni na aka ekpe ụfọdụ etinye n'aka nni ụfọdụ ekechie n'aka ekpe mana a na-eji oge na-agwụnụ na abụwa na-etinye bụ bụ igelike tụ abụ na aka ekpe chọda na igelike na-eyi uzu aka na-eji aka nni na-emefichi meni ụfọdụ pụ azụkwawa na-eyi singlet n'oge mbụ wee yie singlet wee yisie singlet white nke na-enwu ọcha ọfụma wee yizie wee yikwasịa ụfọdụ pụ azụkwa ọbụ na wee kue n'onu n'ikpeazụ onye na nwere ike ego maọbụ onwezi na ozu oke n'onu onwe ndị ọ bụzikwa na eje na-akwa trauza na shet kịta wakwakwa ọdabasịa mana dịka kịta fụ na ikolobịa wabịazafụ wakwazia ezigbo akwa dịka nke nwụfụ ọcha zụkwa wee meme bifo tupu wee jejezie dị akwa ọcha ka o si fụ na adịghị amana fụ na kama ka ikpogho n'onwe wee kụwasi mana ụfọdụ ikenye tu wabịa zụkwa wee kee n'ukwu kechie nnukwu tupu wa atụzi a nke wa atụ na ugwu ọbụzi afọ na aka ekpe kwa atụ a
ọ bụrụ chọọ ka ọ bụrụ nke ezu ezu na nke ike ndị ma akpọ ibe atọ na ibe na abịa oke ga-ejere ibe na abịa na anya o jere ya na anya ọba atụfi ahụ kpọdụ ya n'ukwu ebe nu o werezie nke na uhu shi nne ya bụrụzie ka agbada ojiko orikwu ya dịka isikwu owesha ya n'aka ekpe ebe nu ọbụrụzi ya anyị bụ ikwesị ojiri nke anyị anyị jerukwu ya anyị jekwu ya aka ekpe ka anyị ga-ejete ụkwụ akwa ihe na-enwe ahụ na gọvanọ ya ka ada a naọma ejekarị gwa ọkwụcha ha ojekwa ojekwa ọhụma ahụ oje iwele tie na ojijedo ya n'aka ekpe ibe ọsịba na ọka esi eje ibe ọzọkwa ọ bụrụ na iji ekwe afe kwewa kpọọ blaụz ijele n'elu ọ bụsịkwa na ịchọkwa ihe izikwa ya ma ihe afe ya egbole ya n'obi wetu ya nke ofu ebu tie anaka ekpe ka ị ga-eje tie
ya bụ na ụfọdụ je na akwa blaụz kịta
eji akwa blaụz ya bụ fashion dịzi n'ime eji akwa dị n'afe ụfọdụ jizikwa akwa gam ya bụ nke azambo oge ndị nọ meme si anọ dị iche n'iche ya nkwa ka ọ bụ sọ mma
kama ka ịjụ ịchọ fọwajie na emezikwa ịchọ
ewe ya bụzi ya nụ ya bụkwa ọkpụ achị oke akpọwazi gị wa ejizikwa ikezi ya iji esorokwa n'isi ozu ya na-ezu ọfụma
daalụ shinne anyị ga-enwe nwantịta ezumike anyị ga-achọzi anyị gbachu azụ ka ndị mmadụ na-akpọzi anyị ka m si gwa ụnụ ụnụ akpụ anyị afa mbụ nke tie nwa akogo nwa ezi mmadụ mụ na ifeada anyị anọbe bụ mercy nwa akego emeodi onye ugwuruku mụ na anọ na-ekwu ife gbasịrị Anyocha na ndị Osimiri. Tata, ife bụ isiokwu anyị bụ akwa ọcha, akwa olulu, otu ogwu. M ga-achọ ọkụ unu kwụọ anyị, unu ga na-enweghị anyị n'ekwentị 0913882595. Ọ bụrụ na ị nwere ife iwe ịgwa anyị, gbasịrị ya bụ akwa, ime ka anyị mai, ka anyị nọ n'ụwa na-akpa, wee na-eje n'oge. Hello, biko, ị ga-agwa anyị afọ anyị na bisi akpụ anyị, biko.
Hello.
Hello. Okay.
Mama, biko, keep up, fine.
Okay. Mama. Daalụ sinne. Okay. Daalụ sinne. Daalụ ma. Daalụ sinne. Nneke na-esi nne n'anyị bụ Bamiose na Alụsinne Kifi. In fact, ife anyị na-ekwu kịta, onye ụbụlụ ka mụ na-anọ bee na-ekwu ya ife, ya bụ onye mụ na-anọ bee na akpa ya bụ akwa. Ọ nwa agbọghọ na-akpa akpa akpa akwa, o ji akwụkwọ, nwee bachelọ in edukeshọn, gụsịkwa, mana ọkpa ya bụ akwa tata. So obidi m anwụrị na anyị nwee nwa agbọghọ na-akpa kpaghịrị ya bụ akwa, onye ụbụlụ ka ọ bụ nwa ka Imeọdị. Daalụsinne nne anyị ka isi gwa ọkụ ya bụ ife. Ọ nwe onye ọzọ na-akpọ anyị. Biko, ka ịgwa anyị onye bụ na afọ anyị na bisi akpụ anyị.
Hello, Uche Lue from Ogunloko.
Okay.
Most importance.
Nwene Noah so.
Anyocha Falk. Daalụ so.
Noah, daalụ Noah.
Daalụ na unu emeke na this program unu ewishi na anyị.
Daalụ.
So that my I am a truthful ordinary anyị.
Daalụ.
Akwa ọcha, ifewe ji mara ndị nnu anyị. Most especially ko si kọwa bụ antin yo na-anọ na bọ na ụbụlụ nwa akwa ọcha ịna-anya n'ọdịnala ife gbasa n'ọdịnala tapa ka ụbụlụ akpa ịna ụbụlụ ndị ikeye ụbụlụ ndị olizene ụmụ ozim ndị nwe ụbụlụ wee nọ n'oyiyi ụmụ ozim akwa ọcha kweji eke ike bịa were okpu ododo wee tụkwasị
ya ka nkezikwa ebe tata ọ
bụrụ ekike nwa onye nnu anị bọbụ na wa n'ọfụ ya onye nnu anị n'ọfụ ya ọbụ na ụlọ oyibo ọbụ na obodo oyibo gwa ga amarị na onye nnu anị na nwaonye nnu anị.
Ya bụ ife ndị oyibo a sị cultural identity.
So
Dalo shinne biko ka ndi ozo lu ke we nwehe zukwa anyi na ife anyi nwesi ku universe ne dalo shinne tupu gozi ai akwocha anyi na eku a ga bi ke nyekwe mmadu ya bika ife gift ndi oyibo na si gift onyinye nye mmadu ya o dizukwa mma nwancha bu iji we me ka o ife na ordinanya akwa ordinanya anya ndi mmadu we na mala nna elozukwa na ndi a anyi na nu na ndi be anyi na emesi beauty competition we ya akwa ndi ocha akwa oyibo o kwesi na igade eji ya bu akwa olulu akwa ocha na eme ya bu beauty competition o we na ade se mma
If I done your ma, ye and Bossa walk watcher. Apo one e bat on the young union for you. So many feet your watcher make all your lay about the mother's when I say came home. So many Freddy did your watcher me, I watch my woman.
Okay, look at I got you if you pass a yabo. When we got government in the chain is in Yaka, whilst also Buna or get the main model. Now, why about my call gala for Kita? Go away, we dabble, a gona. Job creation. You know, ya bu ike ime me si kolo na ade, ma kolo oko kokita. Befo de ka skill acquisition center de no buluku. Wa popo a meko bu fundi male maka ya bife akwocha. Wa jie na akuzi de mano. Oga ade mma kwa si akpa. Ndo ye de fo de ka yo. Iwa se kuzi me befo. Na akuzi de mano kwa si amua. Ndi government akwe yo. Obu na, obu fe daba daba. Ayi mwe kwa nise luku. Mwe ke de nise luku bu innovation center. Uwe fe de ka ya bu innovation center. Odi na express. Lagos Bini express. One way for that befu or both na wa kuzin de maru when they are kuzin de male makayabo byabo apocha with befu nabia a kuzin de maru kuzi colobia kuzio mabo kodoma sa kuzi fedio
kim is asking him it is a gamaku on a molo where's him the one when he fed him all does go so I gentlemen are on the government where biko bobo no more the bad now I don't know what kind of call you blue makaya wish come on over another lozi or no jam with him any kitan I'm married them so biko the government biko ni kono bi atisi anya na be ndo won
but I won't wish unu wish ndi obo no wa no ya bo chichi na unu wefu ni commissioner for arts and culture unu we chairman obo fun and dey won tie kwa anya ni me nature anya e ba na onye dey ka governor anya o ma male for venture basere ya bo ife dey sibe ma no bu no agwa nji aka na ya no wa ga enwekwe interest ba make ya na that
I'm
going to look for photo or jelly game. I don't mind if you face the adequate. Because only looking at one hand in a quenty, 091-388-25945. 091-388-25945. Uno can hear you for no Mukumaka, Basilea, Polu, Apocha, Menu can hear mine. Ned is a poor girl now, Yosuqua, only Obuna looking up, Padu, Izua, and your Chimili, and Wizu cannot be Obuna. Ya bia na Delta Broadcasting Service na Saba na DBS Road. Bia be kan na pa ka wa ge sulike na akwadu e. Ana akuzukwe fe gbasale etu ye me. Na akuzukwe na be yini wa advertise kwa ni fu yo lu ya lu. Obu na so ni nwe ego si na onye individual fu onye luke bia kwado me ya bu onodo anyi na no. Na akufe gbasale ndi ani ocha na ndi osimili. If I have a quarter, and you believe, or the car or so was in me. And when I want kindly, the country can look at the funny book, I never. Oh, you oh, with the good economy and say foreign exchange. Often one, I'll be a good. If we want a good number half, number Hana, Udayabo, Nigeria. Go see Abahazoka, when you are funny, and when you go. Oh, my dear Kuzimaka, all you go. So you'll be fine. You go.
Oh, my dear, you go. Oh, monkey, I'm on a bike. But all you go on the use on the US, the way you get. Meme, go say, I'm sure. I'm going to market a watch over for the watch on the gap banana. Not trying to get one of my candy up banana again. So pick away and I can make this if you don't want to be fading it. If I send a boy center, or you're going to post books with a book over. All along, I got boy, I might just say, all right, and then Delta State.
And the abak watch open and the mother pama for me. You go at age, you go, or God, how much is in the
government? It's in Iacanime. Oh, man, I got a zone machine. You could see a
gala. Hello, Shinne.
Hello?
Yeah. Because one, you're fine, I'll be surprised. Hello? Okay, so what now? Now, Lucian Neck is why you know gay is one your choice. Now, Lucian Neck, Yakai, you cook for Makayawa, Ocha, Apolulu, Olulu, Apolulu, Yaya Kumakaya, Ketayane, Gomena, Nde Nachene, Gamuke Opposite, Skill Acquisition Center, Ndemado, Gadi Likena, Kundemala, Pane, Puma Boni, Kologa Malapani, Luke Kuzilinde, Nabiane, Mako, then they die, I am a little many, or who knows the ending up, Pane. And if they get and give you for now, and the other, a begafo, or some of us in nature for an ebu, Yabaka, as some other was in it. No, God only me when the Yabaka, Yabaka, yet but an eye open up and get up by Yabaka. I could do my nife be done a bay in I know when you get a night by Yanya. Because that is in there. Can you know that no one wanting to go? Kaiba, Nagan issue. No, the Benny Nuano. A quarter, oh, Funione, Bomney, Nase, Nayachi Goyaba, quarter. Nadre is Simona, na, oh, one out of Goga, and no, it by every Fayabo. Na, what, Quissy, or be fair Quissini, or Bo, no game work was ya, by Abaqua, or with a model got traffic in your Fizuka, or Fizuka Nabi. We Korobuna ya?
Oh ya ka jisi ke government ye na ya ka. Omo do no bene na akpo fu, omo do no bene na akpo fu. Ofu omo kisu kwa ku no kwizu ka akwa ezu ebo ku
wa ye. Mana mu no ene lo na maybe iji technology. Kwa bo technology we pa ya bo akwa. Ba ozugbo maybe ndi go fu akwa ya meme fu machine wa ge jike akwa ona meme fu kwa na akwa ozugbo na akpo ozugbo ozugbo.
Ya bi pavna ka ge aka ji do government we bia. Waye na yaka make ma bu se hun bendo ba po technology put eni mu na akwa ga enwo center bi idome so funo waye na yaka achocha technology ozugbo ozugbo obulu mi fege mo ozugbo ozugbo ebulu we popo
na se da lo shin ne o mo ye na akwa ni hello yeah hello iko gwa anya fine abi se akwa anya ke gwa anya fi nwe iku ni ozugbo ozugbo
Hello,
I know if you. Biko, Buzuka na be. Audible radio.
Okay.
Daalụ Chinne, ya ka nche nọ ịnị, daalụ Chinne, maka ya ka omilikiti ndị mmadụ na-eme elu. Onye ya ka imilikiti ndị mmadụ na-elu, so gbazie anyị fuwa ejisi ya na-eme na bunu. Okay, daalụ Chinne. Anyị anụ gafe iku. Daalụ Chinne Chidiebere.
Okay.
Daalụ Chinne. Daalụ. Ya bụ daalụ Chinne. Anyị anụ gafe iku.
Okay.
Daalụ.
Ina dị ka kosu kubu nwa na ni fu enje me di iche iche. O nwego onye Igbo anyị na anọ. O jekwa obodo wachiri ya bụ akwa ọcha. O ji n'ọnọdụ ikwu ichoche sokwa na osi ni fu keta ta na o nwocha na o ye nwocha la azua. Ouno ja ko chenu ani ile ono di ya di che ndu ba sin fe di unique ka bu fe ku si che mo sha ni fi ge di to eni abo ko cha ife je me shike di ko ko si ku we je no no ka we je abo ogo no bu na so igo mo ko che ja ko cha ife je me shike zi
okay o nwe ife to e male ni ya bu ko cha o di mma iji machine washing machine we fo ya ba kwa o di mma
a do je washing
machine ka ko nusa so ya
I weri no ncha clean EGTN and
yeah, powder soup.
Powder soup. Okay. EGTN and Millie just swore.
Okay.
This one alone, when you're gonna have the funny, EGTN and me, TN Chos or Badue, EG are swore.
OEG, I on a day square. Kakunus is a mezia.
I could look at you down
for which we were when I saw.
Well, I'm for Chamber, my dear, and I swore. This is all I shall for the cake where you are, you
know, okay, now it's in. Yabba, for Chabun and Gue, Ngue Tata. Oga last live like 10 years now 20 years
10 years but not you can ninja carry get 15 years
okay daalụ Chinne daalụ Chinne chiku ge eme ka obuzikwa na ndi achi ni kitinya anya na ya bu akwa ocha akwa olulu kuso ume na ndi madu ge wike na egue ndi madu na emezuku ife di chiche we wike na ego ya eji ya bu akwa ocha na emezuku ife di chiche obu na we me so nwen kwa na akpo amana ife na akpo nke wane mme ke kwa na akpo hemi
ikpisi
okay ya bu ikpisi you know when they
mme
ndi akpa na iwa na
mme ga mme mme wa ncha
ma no when dey obo lo wa nu
e ma fada ga di je ma no no de kama we di ga no de kete we na mme si si akwa
ya bu division of labor na e bu aje onye obuna olo di si chichi olo di si chichi onye nyo kwende mandu ego di chichi chichi
aga di government yezi aka nke ni ndi obuna ndi mwana akwusi ga akwukwo nwone nku onwu ju we no no hubo nwego nta ifedo oya ma je do
no
zi na
ikete na yo chuku ko umelo ino no ogwe fuo ke wa ga si no nye je kozi olu obuna ya ka ga di yidi ka ndi ugu ndi ugu bia kwafu we yi kwa kwa abu wa ja gosi ye we je mi ndi a ri kwa ndi mado kwe kwa ndi mado obuna ya je ko oyi kwa ya bu akwa ocha iwe we ike we je mo olu obuna o me no ga daba so kwa ndi mado a ni enwe kwe anwole ọ dị ka oge anyị agamaga mana onwe onye na-akpọ anyị ka anyị na igegede ntị fọ ga-ekwu ka anyị wee wee alo 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 anyị na-anụ ife ekwu biko gwa anyị afa anyị na-abịa si akpọ na anyị enweghị n'oge na izu anyị ọchịchị gwa anyị fụ eji akwa ọcha eme n'obodo unu ya ka anyị na-akụ mkpa ọ dị ndị jezụkwa ụka wa ji eje ụka anyị jizikwa na-eje ụka na ekupu ha nwa na eji eme ekene chukwu ok daalụ Chinne daalụ Chinne daalụ Chinne chukwu gọzie oge anyị a gamaga so anyị na-agwa ụnụ biko na oge anyị ji atịta ife gbasịrị anyị ọcha osimiri bụ oge anyị na-akpọ izu anyị ọcha na osimiri anyị na-enwe ya n'izu ụka na-abịa ọbụla na-agwa ụnụ biko kunu na isu enyi na akpa nkata ife gbasịrị ndị Anyocha na ndị Osimiri na-arịọzụkwa na anyị na-achọzụkwa ndị gaji akwado ya bụ oge ka anyị ike na-enwehe na-agwa ụnụ ife ncha na-emesi ni na Anyocha Osimiri owee na-agwasị ụnụ ife na-eme na Anyocha Osimiri na asị ụnụ daalụ n'onwesị ndị kpọsị anyị ndị dịka Bamiose Osigboro na-akpọ Mrs. Bamiose Osigboro kpụọ anyị tata nwekwa uche Luesi Ubulukwu Edward kpọkwa anyị Ubulukwu Chidiebere na onye kpọkwa anyị nketa si na si na akụkụ wee kpụọ anyị na asị ụnụ ncha daalụ si nekwunu si wee kpụọ anyị na asịzikwa na izuka na-abịa na-abịa anyị anyị ga-abịakwa be wehelu nu isiokwu ọzọ anyị nụnụ anọkarị n'ọzọkwa kpa nkata ife gbasịrị ndị Anyocha na ndị Osimiri afọ mbụ nkete Nwakogo nwa ezi mmadụ onyeisi elukwu ka mbụ na-enwetalu n'ozi ya na Voice of Delta 97.9 FM ka ọ dịzi anụ oge ọzọ daalụ n'Osimiri.